Dan haka, if you run out of ideas, if you become empty, you will become useless. Ya zama baka da kan gado, baka da shawara, baka da fasaha, to sai su amfani da kai kawai a cikin mulkin su kawai su biya bukata.